Mukama watetse neza cyane pe.
Mwakire musomesi.
Murakoze.
Natwe ni muduhe icyo
kunywa. Ariko 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 ntabwo nabahaje murya, nimubanze murye.
Mukama ntuzongere kumfatira abana kuriya ngo haye gasopu bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma.